Umqoma kanjani?
Umqoma kanjani? Umuntu engcula naye, umuntu engcwana naye, umuntu engcula naye.
Shoot in the cinema, yes, like that horizontal. No, start with the photo.
What's that?
Photo.
We'll start with the photo. All right.
Yeah.
What's the video?
What's the video?
Oh,
yeah, video.
Yeah.
Man, I'm video. Huh? Oh, hey, level meet. It's a passion. Because I
Kati u 10 past 11 ebusuku. Sihleli la eHilton Hotel. Sizophuma siyogisa odlakeni.
Elethisa bathi ayikhani lizongena.
Ngivuka sothi
sasebenzisa sabathende emakhaya tonight. Sabathele ukuthi kusasa njengoba manje kuyoshaya u-12 ikhani lizoba kusasa kuthini.
Namhlanje sekuwesihlanu.
Namhlanje lesihlanu
mama. Sizayogisa kuphi odlakeni.
Ekhani sisazovuva thina siyophuza sidawe abangale eSouth Africa vele baphethwe ibhabha
lathi.